usanga ikipe ya Mukura yasezereye nayo ikipe ya APR FC kuri penalty.
Yeah.